yongena kuyo iyaba I campaign efutumele izoba I campaign esifalo ukuthi singene ngayo sizimisele ngoba onke lamanye amaqembu labamanye balokubahamba bethi nywe 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 bekhuluma izinto ezimbi ngeANC ZN isazophatha futhi national nakuwo wonke ama province nase Western Cape sethi nale DA ephethe I Western Cape basop ngoba sesendleleni sizoyihuka leyo Western Cape ezandleni zenu so comrades I campaign yethu seyafudumala manje iyabonakala ukuthi ANC ngempela iyaphila ngibonga kakhulu ukuthi nina as volunteers nenza ukuthi ANC ibonakale iANC iphile and iANC ibe nezwi izwakale kahle so ngifuna ukuthi ama branch way lapho ema branching comrades that is where we are going to win the election if I branch yenu ingaphili then asizokwazi kunqoba sizawunqoba uma ama branch wenu ephila kahle ama branch wenu abonakalisa kahle ukuthi asebenza nomphakathi so ngomgcibelo ke sithi masambeni ngobuningi bethu siyogcwalisa iMoses Mabhida sigcwalise iMoses Mabhida ishukume neSouth Africa yonke ishukume babone ukuthi iANC iyaphila iANC izokhokhela bayathanda noma bathandi forward to victory forward forward to victory forward my shome my shome amandla
two
amandla
two
viva ANC viva
viva
yabonga